Tumeze kuti tandiza lerozi. Parakala kuti mawa fair trade yata. Tiza kalabe moyo uda ndaula.
Mawa fa yimalize.
Ndi rochitika mu moyo wa munthu zimakhala zambiri. Amakhala mwine amatenda, amene amatha kuwapingana, timasangathe mwina kukula bwino. Mwina kuchepa kwa zakudya, timatha kuwapingana, mwina osakula bwino. Pamene ti chinthu cha kumunda, kukula kwake, chimakula ngati chinthu chachilengedwe. Foka ngozala, pika fertilizer ndi kumapalira, basi zimakula mosavuta. Tovuta, kuwakulisa ana, komaso iwo azapange zawo zimira ngati kuzapanga chifukwa kuti akula amene anapita ku sukulu anaphunzira
anakutengedwa pa
tika machula ti limozi ndi akazanga timakambirana za sogolo kuti mwina tichoke pamene tilife pa tipite pina kutukuka komaso mwina ana aphunzire mwina azakhala anthu olozeka komaso mwina ife titakalamba zatigwire zanji.
Kaja mama wa ndikangoti ndazuka chinthu choyamba chimene ndimachiganizira ine kwambiri ndichoti kodi ndidya chani anthu amene ndimakhala nawo kuno ndimakhala nawo bwino chifukwa choti mmodzi mwayiwo neighbors wanga ndi ambuye anga aineyo. Komaso anthu amatha kupita kuchali chifukwa amapeza kuphindu amakhala akupewa zinthu zina zoyipa akapita kuchali chikudya amakhala ngati akudali anthawi komaso uthenga unja umatha kuwasinthisa mu zinthu zina. Maso kumwana wanga ndimakumbukira pale nthamene ndinali mwanayo makolo anga anali ochita bwino ndi ndoti ndimakhala moyo wanga musangalala kwambiri analephera kuchita bwino anakha ngati kuti chuma cha chinatha. Trade imatipasa chakudya ngati December, January, February ndiye kusintha kumenda kuona kusintha kubanja la kwathu. Ndikumene kufana nthawi imene timakhala kusowa chakudya ndi fair trade imakhala kuti pasa chakudya kwa miyezi imene timasowa chakudya. Monga chimanga kwathu kuno ndi chodula sinakakwanisa kugula chimanga kuti anthu akwathu azikadye. Kubwera kwa fair trade kwasintha kwambiri malingaliro anga. Akhala kubwera kuno kuzamuona mwana ndi chinthu choti sindimachiona ngati ndi chiphinjo kwambiri. Sinimamva kuwawa kwambiri fa choti ndimakhala ndi mtima ofuna kuzamuona mwana ndiye mtima mwanga sindimaona chinthu chondivuta iya.
Nthawi yoyamba mmene ndinakwera nenjinga mmene ndinamvera ndimaona kuti ndili kuyenda khala ngati sindikuononga mphamvu ngati sindikuyenda ngati masenga komaso pamene koyamba ndikukwera kunjinga pa siku ndi siku njinga ija imandithandiza ndimene yakupita ku maofisi a association komaso pa zofuna zanga za moyo wa siku ndi siku njinga imeneja ndimathandizapo anthu ambiri pamakhala ndithu zina zoti ndi zazizizi mwina munthu wamba malungo ndima tokuza fair trade ifani magisa njika ya nshito. Panda abo ndi kuti munyumba muno musithandizika kina chiri chonse ndi tiye khaya mwa tithandiza kuti pesa zoyenera ndira pamoyo wathu ife nyumba muno ndi ana umu kandi kazi ni kuchia bwino kuti mathandizana pa zinthu zovuta malinga ndi umoyo wakuno ndi zofunikira kwambiri yamathira kuchola ti chifukwa ndekha siningati kuchola ti kuti ndikwanisa iya. Komanso tili ndi madzi amene akutulukapo kuti tikumwa muamene moyo wasintha komanso kuno kumavuta malungu kwambiri mongana fotokoza moja tikamva malungu mbanja muno sitikuvutika iyayi tikumenda pa ambulasi imene tinagula ndi ndrama za fair trade andu apo malungu akulu ana awiri ndithu amene tinatenga kuchipatala pa ambulasi ya sukambizi matenda tenga kuchipatala matenda aja anaki ana khala bwino. Bridge ya sopano imene kumangidwa ndi bridge yofunikira kwambiri chifukwa bridge imene ikupita pakati kuti mtu kapite bridge ndizofunikira ndithu umoyo wetha kusintha chifukwa chimenecho komanso ambulance imaima kusinja kwa sinje makatenga patient kupita kuchipatala chifukwa kuti muzi wamangidwa. Kudali kuopsha kwambiri nkhani ya uchembere chifukwa anthu amangodikirira kuti amene azimayi oyembekezera afuna kukachira ayina kukachira kumulanje boma mwina about 25 kapena 30 kilometers pamene pamangidwa maternity manager yamangidwaso ina pa primary paja kumusi wakeko chimati chipatala cha bondo ndiye ena amatha kupita kumeneko ena amatha kupita kucha. Nthawi zambiri ndikamagona chimene ndimaganiza ndi kuchepesa umphawi pa banja langa lino poona kuti ndilipo ndi ana namba yochuluka komanso ndipo ndi mkazi ndi moyo wovuta umene timakhalira kunoko.
moyo wanga wa siku ndi siku pana kapa na libe fair trade bwezi ndi kukumana ndizo vuta zambi fanya kuti ndrama imene kubwera yonje za fair trade ndi ndrama ikutithandiza kwambiri ife anthu ogwira ntchito ndi moyo wanga ndaona kusinthika ndi panova zimakhazi ndizo ndipepukira komanso zinthu zake ndizochepa nofanya na kuti sininga zakwanise
Muzimu nomo, tima esisa kukaraba mozi, atutose ndukumaka mbirana. Mbantaya mvula yandikira. Ayi sitonze.